Yebo 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 sengiphinde yabuya afuna ezinye indaba ezimnandi eziphathelene nayo iKaizer Chiefs. But before ngidlule phambili ngicanje ukuthi upressele lo button la subscribe and uphinde futhi uklikele lo bell ukuze be updated mangikhipha amanye ama video. So namhlanje uvideo yethu ngiphathele indaba ezithokozisayo ejabulisayo ngaye uYusuf Maart umdlali wayi Kaizer Chiefs. Sibonileke so ethu derby ngeweekend lapho khona iKaizer Chiefs iwina ngo 1-0 kuyi Orlando Pirates. And silibonileke igoli lakhe uMaart uthi kube uyigoli elihle kanjani elishaya lithamidla nayo iPirates. Lela goli impela litrend yakhulu impela and limangaza abantu abaningi nigoli elihle. So elo goli impela uMaart limsize kakhulu cause limbizele inhlahla. Kaizer Chiefs senze enye iposti ngaye uMaart. Kahlahlele iposti iqhamuka kwiFIFA kwinhlangano eyengamele zebhola umhlaba wonke jikelele. IFIFA ibisiyenze enye iposti ngaye uMaart ngeweekend after eqeda kukorela goli kathi bedlala naye Orlando Pirates kwiSoweto Derby. I hope tayibonayo lo post lapha esikrinini sakho. Babhala ukuthi nje a stunning goal to win the Soweto Derby. The strike from Kaizer Chiefs Yusuf Maart could be the one for the Puskas list. Who do you think deserved the award for the most spectacular goal of the year? Use hashtag Puskas to share your contenders. Le post yenziwe yonke iFIFA ichaza ukuthi yena uMaart igoli lakhe lingenzeka linominate kuma goal of the year kuyo lapha ne Puskas awards. But lezi ndaba ezimnandi impela for iKaizer Chiefs even naye kuMaart uthi igoli lakhe linominate. Asithembe ukuthi impela ke igoli lakhe bazolinominate but namuntu ukuupdate time akukhona okunye abakhiphayo ukutshetha kahlezi ikhiphane. Ngithatha imali aliseleke noMaart ngale goli lakhe impela which means ngoba iFIFA ikhona ile ukulibona which means kunama possibilities bazolinominate. So bengifuna ukuupdate ngalo ndaba cethiwa khohlutha ukuthi like le video engithi ke nje danke ngiyayibongela.